Here we go. All right, let's go.
Okay. Let's go.
Mate, kahukura karere te manu.
Manga huru huru nei.
Karere kwe.
Rere runga rawa e.
Kia tai a te kwe ki te taumata. Whakatau mai rā e. Mauana taku aroha, whai ake inga whetu. Rere tōtika, rere pai, rere runga rawa rai.
Hey!
Mā te kahukura ka rere te manu. Karere koe,
rere runga rawa e.
Kia tai a te koe ki te taumata, whakatau mai rā e.
Mauana,
mauana taku aroha, whai ake inga whetu.
Last straight flat true.
Rere tōtika, rere pai.
Anō.
Rere tōtika, rere pai.
One more.
Rere tōtika, rere pai. Rere runga rawa rai.